ngiyabulisela wena. Uyantshontsha wena yinda mntu.
Ngoba thama unyeke
yabulisela. Ngiyabulisela.
Uyantshontsha.
Wena manje
uthaya.
Musana ukumula nomfana omncane.
Hlukane nami wena.
Sile lezi zinto lezi xa.
Yazi mina thami ngiyalukela indaba zabantu. Shaya lo kuyini kona lokho? Yeyona nomfana.
Sohlangana wena thami ngiyakutshela. Sohlangana.
Yaho uthatha machance lana.
Usile lona.
Ni right?
Si right baba. Sibonga wena uyindodana nomusa ngempela. Ngicela ngicela uyamukele baba.
Ah no no ungangikhokheli hayi.
Ngiyacela ngicela uyithathe baba ngiyacela usindise impilo yami ilapha kwebag yami yonke. Ngaba kusiyo angazabe
yini. Awe uma buyibeka kanjalo
ke. Kakhulu inkosi ibusise.
Ah nambe ka. Chanti!
Hey, here's Machansa. Machansa, what's that? Hey, wena, come here. Hey, wena, Machansa, let me see you, man. I'm going to see you. Ngizwile ukuthi futhi bakubhadele namhlanje.
Khuluma nami. Yazini. Mina ngiqinisa mfana ngiqashe nje ngikhokhela yonke imali yakho with interest.
Hela, I want my money.
Akukhuluma ngemali encane, ukhuluma ngo 2 rand laba. Ladies, move.
Hey, ucama ukuthi lokudla lokhu everyday udla ukudla kwami. Ucama ukuthi kubhadalwa ngani lokudla?
Okay. Angithembi ukuthi nawe ushintshe.
Letha le mali la. And then
angilendo ushintsho wamphe.
Ishintsho kwenza ngiyayithatha le 50 rand ukuze uqedhe isikoloto sakho yangiza which is round about
that. That is no no you unfair you unfair.
Unfair. Unfair. Futha kunjola ngabe yini? Zokulimaza ngijola kabi wena.
Okay, okay, that is okay.
Shit.
Ngikhinya wena
ndoda uma chance ukubulala wena
wena ungaze ungitshela ngama chance ubani uma chance
yena uma chance ufuna ukuthi ngikatele trozon kayini makabuya
lo muntu ona imali ntwana lo muntu ufana nathi ntwana hey wena futhi thina singcono kunakho saphanda thina
kanti wena wenza ngoba nayo phansi uthi inakekela le ndawo uma chance
bheke ndawo injani wena man bheke njani le ndawo bona ukuthi unakekela ngishange mpama wena thathi no uma chance
fuck us
Machansa. Uzala. Uzalana. Hayi ngasondela ungayithinti imoto yamhlehla hlehla hlehla kancane.
Sathanda uthatha amachance namanje.
Hayi no. Hayi yona into cabanga uyona. Na ngiyabona ukuthi hayi kuyenza le nto.
Hayi phela izinto zabantu abanemali. Phela thina siyenza nje just for fun. Unlike you when you are addicted.
Na njonga ngisho nje.
Hayi angifuni ukuza yonke le nto le. Into engitshela yona iyodwa. If ngikubamba ugamblisha noma uboshwa our deal is off.
Listen baby. I'm not going to give you a satisfaction. I've lived here for 11 months already. We're in 1 or 2 weeks.
I can bet on it wena uzofaka apa. Ngiyakutshela. Ayazi nginukelula. Hamba ogeza man.
Awusho ongjani. Lawa fana la abayithume yafuna ukungibamba bama. Basebenzela wena.
Seziyakuhlanganisa i-trend. Hamba ogeza. Hamba ogeza.
Try that. Ufuna ukuthi better. Put the contract down.
Maggi. Maggi. Wait. Maggi, wait. Angimela ncane lapha. Sibukhuluma nganami. Asikhulume.
Ufunani wena la? Ufunani la?
Lalela. Ngizela la ngoba ngizokhuluma nawe. Ngikubona uhamba kanjani. Ngeke ndambuka nje njalo. Kodwa ngikwazi ukuphila umoya kanje.
What if ubhobhu kubonile ukuthi uza la?
No. Relax wena. Ngumeli ngezazi lezi zinto lezi.
I've been here for 11 months. I've been surviving just fine. Only 1 month to go. Now you want to ruin everything for me.
Mr. Dlomo, the issue of 11 months and 1 month nani angeke ikwenze ukuthi uqhubeke nempilo yakho. If uzoqhabona le attitude. Yonke into yakho imoshakele. Your business is going down. Everything is going down. Your wife, I mean like everything is going down.
Don't talk about my wife. Don't talk about her. Mm. She's the reason why I'm here.
No. You're the reason why you're here. I told you not to do it, but you never listen to anybody but yourself.
I need a drink.
That's a problem. I mean, alcohol is not going to solve anything. Alcohol is not going to take your problems away. But the minute I'm going to go to the house, I'm going to go to the house.
Please, just leave.
Okay, I'm going
to go. Please don't ever come back.
Relax in this case. I'm paying you.
You're my lawyer. You listen to me. I pay you. Don't ever come back here. Bobby's going to see you. You're ruining everything for me.
Uthembuyaphi?
Ngiyabha.
Ngiyabha. Ngiyofuna nje. Ngiyabona nje sasimusuthu banivumela kanti banifaka abantu abafana nana apha.
Uyafana nje mina awu siyafana nje. Mina ufuna ingene ngaphakathi, nawo kwazi ungena ngaphakathi uyothenga nje. Uyo six pack lo okwazi. Angithi
uyithatha ke lo nisoxabana makhulu.
Ba sayifonela mina nawo.
Mamela lapha. Da ungena apha ngaphakathi. Iphuma nayo le beer.
And then sibone ke.
Yandenza kanti.
Awubala lolo ngizobaza uthole nje i respect yami bese ikhulumela no Gladys.
Hey. Kwathini ma? Yabona sawuxabana nyani ke. Ngiyaxelela.
Ngakhala.
Nyani si?
Yawu, ubala lolo, ubala lolo.
Hayi man, imapha.
Usiphazise nje.
Thema.
Uthela, majanda.
Sangibona.
Ngiyokubona ubalenga ni president wena
mhlaba. Uthini? President mina. Wangiphayizisa ngizwe
wena. Uphayizisana.
Wangiphayizisa nini nathi ngasikhathi uzungwisa lapha yana.
Oh. Ubungajongani. Eh, lalela mfana wami, yabona mina ngangikusiza yabo. Ngoba la bantu bese ngibona ukuthi ayibambile akubambe ngamothi ayincwa.
Wangisiza.
Ngale
ndlela ongiyenza ngayo.
Kana ikukhuluma yise, ntwana ikubalakala bala lapha ya sikhothele le nje.
Ehlisana imo.
The time.
Wo, bafana
lathi ayiwe.
Uthenwa
Dabune ai Fotsak Baba
sokubamba una time ngakutshela
Thini Thini
Baba ngifuna ukuthatha zonke kalokho sizona bayiwani.
Ah awuvumelekanga ukuphuza wena emsebenzini angithi. Baba ngifuna ngizokubiza Smith. Mr. Smith, zokuceba. Zokuceba wena.
Ngafuni mina ngazi mo zinto
abantu. Mr. Smith,
yathula ngoku imali.
Mr.
Zonke. Ngiyena lento yenza, mami ngiyandaza ngisendi nje emsebenzini.
Ngibiza Mr. Smith mina. Awukhali.
Awukhali.
Mm.
Being brilliant, my promotion was album. And living as a cabin as an amateur of Nadibe. Well, I started as in the Pino General.
So was a show. I would have been there in school. I would just so and I strike any foot.
So is starting. So Suganja is starting over now. Shall I start it?
Chance. Hey, hey. Uvile mfanini. There is a huge jackpot today. Hey.
How much?
How vaga? Yeah. 10 million rand. Ingaka. Yafiwa.
Stop.
Hey, 1 biza nje.
Uyazi nje ukuthi angisagamblish.
Unyansi. Yazi. Hey man. Kakade you never got around to telling me your reasons. Yintoni sasalo yintoni kanye kanye wenza into
wena you never got around to tell me your story yini ubekwa yini la
why hayi ungatholi mina nguwe zange ubuze
okay ngiyabuza ke manje ubekwa yini la
ngapha lobonga engathi uhelele kodwa manje ulana nang understand intombi endandiyilobola yasweleka kwingozi yemoto and I was driving sasigqiba ufakela amavili amatsha ndandiqhuba ngespeed kwindawo elidolo and it was raining heavily I lost control and the car just overturned. It overturned. And she kusuku landelayo ndavuka ndisesibhedlele ndithungiwa apha entloko izitishi ngezitishi inoba zaziyi 200 ubheka phezulu andizazi ndathi xa ndithi kwabe kume ugqirha phezu kwam endixelela ngezi ndaba zimbi Don't. Kungenxa yam. Ndambulala ngokwam. Wafa ngenxa yam. Wafa. Wasweleka samngcwaba. They took my baby.
he took my baby, saying, I'm incompetent to be a great father. Bamthatha umntanami. Bamthathela kubo andimazi noba uphi ngoku. Uhlala nabani, utya ntoni, elala nabani. Bamthatha umntanami. Bamthatha umntanami. Yandigulisa loo nto. Yandigulisa. Ndaquqa esibhedlele ndagula ngengqondo. Ndithi ndikwesi. Ndibe ndikwesi ya. Ndiquqa, ndiquqile esibhedlele. Ndimthathile umntana ehambile.
I was a CA. Dandi CA, dandi sebenzela, one of the big companies. Dinendo zam, dinendo yam. Ndiphila kamnandi, ndisisinana. Indoda emadodeni. Ndingadingi into, ndingasweli into, ndingaceli into mntwini. Kodwa waphela lo msebenzi. Waphela umsebenzi. Zajika izinto. Ndajika. Nam. Ndaguga. Ndizijongile. Ndaliyakayaka. Ndalinikiniki ivukuvuku le nto. Andinanto. Andinanto. Ndilapha nje. Andithandi. Ayibobo bam. Ayibobo bam bo. Ayindim lo. Let's forget about my sad stories. Sayo dali lot. Maybe I can claim back my life.
Hey, Ela, Ela. Nina zong rasha ne. Nte one person at a time. Good for you. Why not umfazi akho kwenze li breakfast wena?
Kladi.
Akasemhle namhlanje.
Awukuthi sekureni nje manje, Kladi.
Umthetho kweni utshela utshela ukuthi ngumfazi wakho ne?
Isholo nje. Ilalela
ke. Nakhi kupadi nje.
Uma kancane mfethu sivotha. Hey hey hey, ladies. Uyambona u security ucele.
Ngiyambona.
Ungendlela akuthanda ngayo uthi angizosho nje la kwena ukuthi uyayifela nje ngawe.
Yazi mina nesabo mantshingilani cha. Mina nginendoda yami. Thatha, thatha. Udla kwakho.
Kusamkani kanze kuwenzakalani.
Hey, unginikile ukudla, ngithi ufunani kimi kanti. Hey mina ungazongenza stupid wena mani. Hayi suka.
Sina bangani bakho, sira. Ukunini simele ukudla.
Yay,
Vela singamahlobo kodwa suka la duzo kwamukabe kulandelana nami nje lo kulandelana nami la
ngiyakufuni bendithi nje mntakwethu sayodlala ilotho nje chance
ah uphela uyahamba uyodlala ilotho wedwa hayi mina
ngizawahamba nabani namhlanje yemani yintoni uyiqalazayo kangaka uqalaza ntoni kuthele lento wasuka wangumboqo wesikoliyana nje namhlanje ikho lento uyibalekayo machance ikho ndiyakwazi ubaleka ntoni yintoni uyibalekayo Ubaleka ngale kulutho man.
Uyabaleka mani baleka.
Hamba mani eduze kwami. Ngibona ukungeyedwa sithola. Hamba.
Uba wathi kanjani? Kudala sabo basobabini mani. Uba wathi kanjani?
Sithole ngithi hamba mani.
Andizohamba ungangixelela. Yintoni uyenzile?
Sithole. Hamba eduze kwami.
Andizohamba machansa wenze ntoni? Wenze ntoni?
Hamba mani. Ndidinga kwami mani.
Thetha.
Hamba.
Akuyekho. Sakhunguthe.
Funa ugqiba ukutya wedwa ke. Khole. Ayikho nje into yenzayo. Uzimisele ugqibuko tyakho yedwa and uyakubimba nokutya ukuhlafuna.
Sithole! Sithole mngani wam! No, lalela futhi, bheka! Ndiyaxolisa futhi! Sithole mfowethu!
Two.
4, 6, 7, 13, 23. Izona number ejwayele ukuyinake lezo.
4, 5, 20, 19, 17, no 3. Ngaba ama numbers awinayina.
Dlala wakho ngizodlala wami.
Hey, wenza ntoni? Uyazazi wenzeni?
No, wena ubula uqi.
Uyazazi ba wenzeni?
Tune. Ngisho ngizobuka uqi
lana
wena. Wena ushanga ukuthi ubhala ama numbers akho kana ama numbers ami lowa bhale lapho.
Machansa, ungangithatha machansa. Ukhanda wina nje kwezi numbers awuzofumana nepeni legosa apha ku.
Ngiyakufanele. Westholi ubula uqi. Uqi bodwa nje lowo. Kana ubona. Ngithola kahle. Ngihlupheke, ngihlupheke, ngihlupheke ngendlela. Imali yami.
Wena sasa. Wena wathola masimbo
na sokho.
Wena, wathi nisibakusenza nje.
Manyenzeni, manyenzeni.
Uza mina ukuzenza namhlanje wena. Ila masimbo ojwayele ukwenza.
Yenzeni, mama.
Uza mina ukuzenza. Wathola masimbo
sokho. Yazi
ngizomona le mkhona
lo. Ngizoshosho.
Wathola mina.
Yenzeni.
Uza mina ukuzenza.
Yazi ngikwazisela wena.
That's good. So when is the message to you?
Hey,
Hey,
Dashat! Zintoni zona ezinjuba
kwezi.
Abana
bajayela sithole.
Abana abantu dashat.
Uwe vye vye.
Uwe vye vye. Uwe vye vye.
Uwe vye vye.
Uba uvye vye la. Ukhona uvye vye la.
Data lenje. Data lenje. Kwathini?
Unishane mabana, kancane obani. Hambani man.
Yathi fool. Azivake ngobaleka ama dashat. Stupid fools. Zintoni ezibhityile ezi.
Hazi nabafana labathatha amachance.
Sigezelwa ngothi ngothi. Hey, machance.
Uzangimisela ngenhliziyo. Ukhasixalele. Uqhubeka ntoni kanye kanye. Hm? Ngobani abafana?
Thetha amachance akwenzeka ntoni?
Yebo, igebengu sheyiza amubambe inkunzi nje sithole.
He, phela bacishe bangibulala lawo.
Intoni?
Ubula nga mfana mangabe ngeke bakubulale mfana mikhulu labafana laba banamshaqa yabona lo munye wabo ngambamba ngambamba umuthi ngamshana ngeorange ebambeke lo ntuzo umuntu osifazana inkunzi hawo wena yabona from now on mfana you do not leave my sight yebo
yeah how to asizusolo kwesekini sikungqabangqaba ngenxa yakho khawuxelele mina ngikuxelele lento ukubuze kahle abanye bethu mfundini siyabelana ngemfihlelo zethu kodwa wena awuthona into le yintoni uqhubeka ntoni machansa yintshansa awuselokho sengxakini ngenxa yakho mfondini
mashansa nenikutshelile isitok sakamangisho
ngiyabona untshelile ma
kuqhubeka ntoni sixelele ke nesakho asizukunika imfihlelo zethu wena wena uthule sixelele sixelele
nathi asambe we do not leave my sight wena sonke isikhathi ngihamba nawo yangisi alokuba isiganga lapha usho nangapha nangapha uhlala uninami
Yes. Di bavila bafana besithi magala nguwe futhi. Wawenzeni?
Thole.
Wawenzeni?
Angena lapha.
Machansa. Thole. Machansa. Thole. Machansa.
Thole. Ntoni go? Le Machansa. Machansa, xa ungayinqandi le ntwana mna ndizayihlalisa phantsi ngenqimi zange ndavuswa ngumntana
nasekhaya
em
niphethe izinamba zalotho
ubungatshonga ntoni ngasekuqaleni kwedini
wemfana uthathe ble phepha
untshontshi
ngathini kwena ngokutshotsha e ngathini kwena
kahle mani ubrilento lo mfana khawuthi mfana umbona mfana ukrelekrelele ufana nam ke ngathi umntana eze neenamba zelotho Ubumbuza yonke ivuru gusi le. Ka.
Eh? Eh?
So ngiyakho.
Kumbile.
Hayi.
Chin.
Himatoda.
Hayi man, Thami. Quack. Yamfathini? Yamfathini? Machansa, Machansa, si wini lisithole man. Lisithole sa grapes. Wa wini usithole. Usithole wokujiya. Sa wini usithole. Isithole sa ma grapes. Sa mjiya. Sa wina futhi. Si wini le. Sa wina man, sa wina.
Ewedini. Uphambene. Wenzani emqolo ku? Bim o wini le. Hayi wena.
Uthuwena malini?
Ndiwinile mfundini. Inoba iphaka 10,000 le mali.
Ima, imazokubhekela.
Hi?
10,000.
Nantsoke.
U-10,000.
Nantsoke. Bendiyazi. Hayi.
Wesithole. Yo, sithole.
Into
makhohle ukuthi ihamba sami lezoyidlalela. Yazi,
uvuka ngumona, kuvuka ngumona. Ndiyazi. Zizwe inamba zakho. Kodwa imali yakabani? Yeyami.
Uyabona ke. Usuqalela uqili bakho wena. Inamba zami lezoyidlala lapho mani. Nami ngiyifuna imali phela lapho.
Imali kabani?
Imali.
Imali kabani? Zakunika iphepha lakho.
Ani Smeleni, asambenzo yilana.
Wesinde Smeleni, uphambene wathini? Andihambi nawe mina. Andihambi nawe.
Hey, Westone. Lo mfana lona lo stop. Uya lo ofika nephepha kanini
ke ngapha. Lantoni, bese nosifumana inamba nasemindleleni. Singakunikwanga kulo mfana, bese singaxhola iphepha. Thanda kakhulu uhamba lo mfana.
Ayo
hawo.
Qoka iblue. Angihambi na kunje.
Alo 20 man bazawunika man.
Qoka.
Noba nxiba ngablue, kuba ndise netikiti.
Hayi. Ngiyobele endleleni.
Machansa. Utheni ke ngoku lento xa nizofuna imali yami? Aba bantu banithumela lonke ilizweni. Abanziniki banthuma kwaqumbu nomthatha ngakho vet bank anganika imali yami
sithola phela le ndawini yasithola sincane hayi nawo 10,000 rand imali enkulu kangaka
sikhawunxelele ke as office bathi masenze offices zabo ziphi izona
ngiyazazi usha lapha mina sibebahle sengine impahla ezintsha
imali yosibebahle sibebahle sukuphapha kwedini sukuphapha ngoba nothe uhamba nathi mani
angicabanga le pepper elami sithole sama cabbage
thini mntu uyathwelana nomthetho wakho
kubani sithole se cabbage kwedini. This is not a cabbage. This is a grapes, ngumdiliya man.
Chi. Yaw nyansile xa uthetha kanjalo singavani sonke. Masambini.
Sabayi uhlaka ngibini ubona umncane ya.
Uhlaka lethe nto.
Wena
cha, lo tsotsi wakho lo. Uza khula nokutsotsi man. Ufuna le 10,000 yami ngoku.
Hm? Ingane lena.
Ingane yanto. Uza ngibani inkuthu. Ukhini lokho uhamba nathi.
Nokuba ke iaccount number ndinayo na.
Unayo wena? Bank account.
Dinayo, eish, ndinayo ewe ndinayo. Nangona nje ndagqibela kudala uyisebenzisa kodwa yona iID isekhona.
So manje
bathenga lokhu bazoyivuselela. Ndifumana imali zami.
Manje basithola nemali yethu.
Ngikwethini? Haku. Phaba ngempani yeva. Ayo mali yakho le imali yami
undini. Hayi hayi sithole.
Yintoni?
Akuyona indlela yokukhuluma nengane leyo.
So ingane yantoni? Le ntwana le inhliziyo yami izayimisa manje ndiyayifa ngoku seyiqala uthi nto nto nto
ngenxa yesiphukuphuku. Ugade yami inhliziyo yakho mani.
We wena ke.
Lokudla lokhu sekuzophela mara yabana if kuza abantu be lunch kuzoba ngcono abantu. Yeah, so ungcono isiphala. Ubani loyo? Ubani? Hey. Yeah, wena Machansa, Machansa. Uzosiphathela ni isikwelethu sakho.
Awukuthi yini ungihlambalaza phambi
kwami? Hey, ngase ngibhedele ukuhlambalaza kokwenza nengizwile ukuthi umngane wakho uwini lotho, uzongibhathela nini?
Uyena
wini? Ngithi ngifuna imali yami mina mani.
Ay, get this.
Hey, lethi imali yami nozi, gatha la makha. Lethi Machansa lethi imali yami. Futhi sek. Hey, wena Machansa, hey wena sibotha, futhi akwenza la. Ngijwayela ngabe wena futhi sek. Hey wena, futhi sek.
Hayi mfundini uyabona ke le ibe 250 lezi ngalo 100 rand kodini sapha le mali ibusiness yami le uphambene
hey yintoni ngoku
uGladys
wenzani
ngijaha
ukujahelani
ufuna imali yakhe
uthi umtshala mali lo Gladys
Sine imali yakhe thini?
Ucaba kunokudla lokho ohlala ukudla ukuthathapha.
Yini ithini le Machansa?
Ufuna imali yakhe kubani?
Ufuna ukuthina.
Thini manje? Wathi kuthina? Wakwanibona wena ngisithi ukunyaka
ngizokumusileke wena sithole. Qala lokho sakwakho ke manje.
Okay, lo gladys wakho uthi umtshala malini ke?
U250.
50
rand.
Ha,
divana lo lo gladys lo.
Yeah, comes trouble.
Kasha, sabinisa.
Nathi nathi. Yaphaka uyengekade amoshe shishini.
Hamba wena.
Hayi, ngumhlobo wakho mana.
Le Machansa.
Hamba.
Machansa.
Hey. Kheli hey, yazi. Ngifuna ukubona ukuthi usakwazini ukugijima ubambe imarathon. Ha.
Ufile yimi yangizwa. Ufile yimi
mina manje.
Ufile.
Okay. Ha, kade ufile. Ilayi manje.
Awu. Yimi
yazi. Ilayi manje. Ilayi manje.
Letha la iphi? Letha la. 250. Yeah. Okay, Machansa.
Ah, vele nje
menzo.
Menzokunikeza nje
isaphulelo. Oh yeah, 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 Machansa.
Hayi, mina yazini, konke ngikuphathele yona enhle. Hayi, mama nje, ungayindawo. Bega nje gladys. Oh, yabona la. Ibusiness yakhe yasima manje kahle kakhulu. Yabona into iqhakazile. Yabona nje abantu bakubona bese kude. Bazozakwena bese bezothenga. La. Wena lapho.
Azisendla Machansa. Uyazi bengazi ukuthi ngithanda izinto kanjani. Ah, ngiyabonga Machansa.
Hayi nje. Ngizokunikeza nje yona nje ngo 350 rand.
350. Hawu bengicabanga ukuthi ha ayi Maria uthanda ukuthatha Machansa. Sofuna. Ah, so.
Hayi nana ke, yazi ngoba uwena ke.
Zinhle yo.
Yazi ngoba uwena kidi.
Eh.
Ngizokuphulela nje.
Zinhle.
Ngizokuphulela 100 rand wakho wonke nginikeze ngo 250. Zombi.
Okay. Why not? Yo, hey my sisters. Yo, bona le khala le. Nama ama apple. Thatha ke. Hey,
yazi ngithanda le. Ubona ke la i-business yakho?
Yo.
Izosimama. Abantu bazobukhela belinda ukuthi.
Mara Machansa. Ah, mara wena ampintsha msha.
Kedi kedi.
Okay.
Yo. Ah. Oh, chance, chance. Uyibusayo ngile 250
nguba kanimi
business yami uthekhale khale nje nge business yami Machansa sawuxabana yi business yami
angithi mina umgcini sikhwama
hey anamgcini sihlalo kwele business
sikhwama
nesikhwama lezo noba yini Machansa sawuxabana sawuxabana
yini le sawuqhatha nguwe usile ke nje wena ngulabusa uyakusipha ungabofana nalo
yabona mfana wami uyangibona mina
ungabuyaqhakaza
ungafana sisidenge
ungabofana nalo usile lo
unamaqhinga uyeni namaqhinga lo uzawutshela neyakho nekababa wakho ibusiness xa ungajonganga yaba xa ungajonganga ne
usile lo
ukleva lo
ubula ubhike mbeke uzaceka nje
ngifanele igrocery yami igqitha
ngakile lo
igqitha nguwe Machansa ndini igrocery yami
ufuna ukuzaca nje ngale
Awumapho ishoman. Kini kono ngabona ungikhijimisa undazi ndoba neswekile wenza tona. Yebo thasa. Esho. Kaume.
Yini.
Hayi bo. Emfondini kawucho mana ndilali kumfandetho ehlo. Oh kwathi uzothetha no gladys kawucho uthi please.
I am not in the mood.
Hayi. Akho muthi ngo. Bawuse muthi ngala mina wonkuncana namabiyam. Uyageza futhi wena Machansa. Okay. Mamela. Zisimali yami. Zisimali yamabhiyama Machansa.
Yini ongayikhulumeli wena nayo gladys?
Kaloku ihlo uyandazi mos into yobana ndibambekile phaa emsebenzini. Kukulungele ndinejuju ihlo ndiyavuma. Okokugqibela mfokadlomo ndiyakucela ihlo mani. Okokugqibela ihlo ndiyakucela mani.
Ukwacabanga mhlawumbi ukuthi yena ugladys akakuthandi mhlawumbi ukwacabanga lokho. Ecela. Hayi mani ngiyeke cela hayi.
Machansa.
Hayi
akuthethi wena ke ngoku uthetha lo muntu lapha ngaphakathi. Nobe mfuna kaloku gladys. Dashathola. Kaqala ngathi noma totalent.
Hey. Alonga ke ndiyahamba ngiyomstudy cha ndimcremisha ke ngolo. Ndizamngena kanjani? Dashathola.
Ngicela ukuthi umfakele mo isijungu ngithanda kabi le customer yami. Faka mo ungamrobi.
Thanks Steve.
Hey, Machansa. Huh? Asajani manje line lemalanga, kwenze njani?
Hayi kuthi angisafuna ukuthatha Machansa nje kulesi
nto. Eh, hayi ke, how many plates ke Machansa?
Amathathu. How much do I owe you?
Machansa, right?
60 rand, ain't it? 20 rand for each plate.
Yeah, 60 rand. Wow, Machansa. Okay.
Ngisacela nje ukuthi ngikhulume nawe nje eceleni.
Mina. Kunjani?
Ah, nje unkungawe nje.
Hey, kungami.
Machansa. Sizokhatha isido kodwa phela Gladys. I husband yakho isishile emhlabeni.
Wazini wena ke ngumyeni wami.
Xolo ngixhambukela nje indabeni zakho kodwa yazi ngeke ngibone ngaso sonke isikhathi ufika la uzosebenza ekseni usebenzele umndeni wakho kanzima. So ngase ngicabanga ukuthi uma ngabe mhlambe kuvela ithuba lokuthi usimamise ibusiness yakho ngayithatha.
You mean like i company catering?
Yeah, a proper business company.
Only in Dreamland. I mean Machansa ubani ongasponsor mina? Awuthi ngihambe ngiyoserve ama customers wami yazi. Hi. Angeke wena phela uza namanye amaphupho nje angeke azafezeke. Ithinga
Machansa. Hey, hey, Gladys. Yazini. Amaphupho ayafezeka kwesinye isikhathi. So landa maplita.
Hey, hayi ke nangu Machansa, hayi ke angisazi mina. Ha.
Gents, make sure he suffers. It's our job. Hi, one.
We'll do that.
Namanzi. Vap.
Ayi man, indaba yamanzi man. Uphi cold drink mva nje?
Hey uphambene kini le. Ucima ngawo amabhiya amodla.
Ah, cele man, okudlulile kudlulile.
Hey phone ntata ntata, awukusele man, usela ngamanzi.
Aw.
Sekupapatisile kodwa izintwana ke. Kini,
ngoba hesikati.
Hayi, xoxa lihambile mfundini.
Hayi man.
Ufuna uyaphi?
Mela ngibona usipho manje
nosthola. Hayi mfundini, khawulale manje uphumule, ulimelwe uthabele.
Ngifuna ubatshela ngalokho. Hey, kunike ngifuna ubatshela.
Kulungile kathatha, thatha nansi kaya ngokunxejeza.
Awu,
hayi manje uyokukhuna njengomfazi nathi kanxeba nxeba nxeba. Awusele ibhiyazama uyenzi lento. Kodwa ngoko bethwa ngamakhwenkwe le strati.
Hayi umzima. Kodwa yabona lencwa. Oyedwa wabo. Hayi kodwa bayangaza. Yabona lo yedwa ngimbambile lo yedwa mbaba mphukusa phansi mphukusa phansi. Hayi. Hayi bacula amagugu manje kubo. Ngiyakutshela.
Asihambe dla.
Asihambe.
Hayi mana hayi amathansa manje yabona ke ngoku and ifull that. Ungalibambi kanje ndonkazana yakho man. Uthi khothela ntoni ngoku.
Hayi
man ndifuna into obanzwa kanje indoda man.
Uya complain wa complain.
Masihambe masihambe hamba 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 hamba. Tune. Bakubethile ihlo.
Mina zange lakhezelwa indoda ngale ndlela. Uma chance zambulala nyani lo Satan. Uba uphi nemali ya? Ngemfondini imali yami. Kahle ngoxolisa abe Machansa. Iphi imali yami mfondini?
Kawume mfondini ngokufuna imali zakho umbona umuntu uyagcuma zinhlungu. Ulimele lo muntu. Ukunzakele, bambethile.
Bancedile bamngqube. Ufanele ukubethwa njena ngoku. Iphi imali yami?
Machansa, what?
Yeah, I'm okay, my boy.
Bambethele imali yami le.
Che. Ndiyabona. Ngifuna ukutshela wena ebalekile. And clothing season.
Bheke nje ukuthi unjani. Nkosi yami.
Hey Machansa. Ayisona phela.
Umuntu awe nje kanje. Konto sageza nje kodwa.
Hey Machansa.
I know you are
responsible for this.
I only tell you, my partner.
Anyway, Bobby, I'm telling you, it's because this place just smells.
Yeah, so now I'm going to go. I'm going to go to the motor. I'm going to go to the
3 more days to go. I'm going to go to the honeymoon. I'm going to go to the honeymoon.
Oh, shame.
Pop, I'm still here. But I'm still here. And let me tell you, if you hurt one of my friends, I'll punish you.
My chance. Contract is I sign.
You've got it, Yazin. You and I, I'm yours forever, baby. Yes. This is limitless. And when ya kumbula every time ngabuyanga ekhaya ulokuba worried ufonela wonke umuntu osaziyo. I was with your best friend here.
Yeah, chance injalo vele. Lala, I business lakho. Oh shit. What's wrong with me? I mean, I business lami in 3 days. It's going to be making huge profits.
Yazi wena Xebe. Usikebereshe. Ufunani kuyena? Ufunani? Ufuna ukuhlohla ngama drugs lo muntu lo.
Ufunani
kuyena?
Usikebereshe.
Usikebereshe man.
Are you serious?
Ufeba naye angithi?
Are you serious? Don't even start. Wena Machansa odlomo or whatever you want to be called. You bet on me and your business. Me, your wife. I was your wife, damn it. When wakwazi ukuthumela umuntu ukuthi azame ukuthi alale nami just to see if I'll go through with it. You. I've got news for you, Yezwa.
Yeah.
I've got news for you.
Yeah.
I'm the one that orchestrated this whole thing. I've always known you to be a gambler, but I never thought you stood this low.
You did what?
You mean?
Hey. I've got no time for this family matters thing.
Goodness.
Peggy or he lent my chance, I lent Obizuangayo.
Let's go.
I'm saying as cut. Fanning a bonum meluami, slung is in the was a business lamb.
You are pathetic.
Bobby. Never took you. I shouldn't have taken you for my business partner. I took you for rehab. I was taking care of you. I was taking care of your life. And you.
Blah, blah.
I've made you. I made you. I made both of you. Both of you are going to regret it.
Bye. Chancy,
you will regret it.
Bye.
Sipo. Sipo.
I didn't mean to undermine anybody. Nonsense!
Hey, when you see the lamb to die, we are tired of it, Oba. I know you got it. What me look like, Anje?
God,
I'm going to go to the house.
And then now he wants to take control over my business. He wants to take everything from me. I need to contact my lawyer. I'm sorry, Tele. Good boy.
Chini, my daughter. I'm only the one. I'm for Tetang a mile in Ashunan. Aye, man. Mwampinga kani kweletela noba ibhiyenye xa ndingayifaka ngomatshansa lo.
Yafika pha kwamampinga.
Ngixolise ongakutshela iqiniso lonke.
Hey, Machansa, ndiyacinga uba lelona xesha ke ngokuloba mandiyokhangela umntana.
Nami engingathanda ukuthi ngisize la ngingakwazi ukusiza khona ngawo wonke amandla. Engathi yonke le nto leyo akusazi ngathi ngahamba kahle iphumelele. Kukusipu.
Kaka abuye. Okokoko.
Abuye kuze kube lesikhathi. No, Stole, ngicela siyombheka ke.
Samjonga phi? Kusebusuku ngu. Bani ozawufuna umuntu emnyameni?
Somfuna yonke le ndawo le mabrijini ey'ntabeni uyamazi lo mfana luqhakazelwe ikhanda nje. Stole, ngisiza mfana kithi. Okay.
Uzazibuya lo mfana uzabuya.
Zokumbheka mina.
Hamba, hamba.
Okay. Okay.
Hey, wena Stan. Wena Stan uzokuthola yini? Hey, wena. Letha wena Stan. Njenga uzokuthola yithwe. Hey,
ma.
Zokuthanda, zokushanga impama manje. Akakho mathathu manje wena Stan. Keep on now. I want to send to keep away.
But
not too much as you call it.
I want to shut it up.
Ano le go bulala le.
Ano na. Ora sa. Yo e mami ja. Le bomba ka jo ko sai. Jo le to le son.
Sipo.
Mane.
Sipo. Yo le mo sipo
mpo. Bona ka no lo.
Anda le sipo le. No pano am no mngane lo ka zumbona. Usipo. Sipo. Sipo. Sipho!
Sasithatha nempahla zakho.
Athole never leave my sight, angithi.
Kodwa nathi simlimazile, angithi ukwazile nakulo. Umbethile. Nathi besifike ekhala naye.
Yawu indoda yamadoda.
Hayi 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 hayi. Awukhulile ndoda.
Hayi cashu, hayi cashu.
Chansa. Machansa. Khawuvuke mani mfondini, intoni wamisa amadoli ngathi lixhago lemfene ligqakamelilanga. Khawuvuke. Vuka nesurprise yakho mani. Vuka mfondini.
Sithole imancane ngama surprise yini kwenzakala?
Eh Machansa. Lixesha lokuba kaloku ngoku ezika Khesare, maze ku Khesare sibaleka singancunci. Vuka. Yini le?
Uyithatha le suit.
Uyabona ke Machansa le suit. Ngifumene kwenye indawo. Hayi ngwanga wedwa nama connections. Awuthanga poporo popopo wedwa man. Tini. Ngiyamxalela.
Ema ku. Ucela ufunani ke. Oh imani ngizoqoqa kanjani ke mina manje uma bese ngiqoloselwe nje amadoda amabili.
Ma chance hlisa umoya. Ungaze ubanjwe inhliziyo. Uyabona ke ucele lo. Ngwe protection yakho. Asifuni uphinde ubuye lapha uma boko boko. Ucele ke uza protector man. Ndiyamxelela ulomfolo unekarati umixe zonke izitayile zo o Jackie Chan o Bruce Lee ndibala ntoni na ngoba lomfo uhamba emoyeni u Jet Li.
What's it?
Kukho nomcinjana ekufuneka sewuqabelisile nosipho lo. Ngeke uza uhamba nocele.
Uyaqhepha mani ke. Mani phela ngifuna ukugqoka ngithi.
Okay.
Ema ngoku buyisa. I surprise yami ngithi. Eyani.
Ngiyazithanda ise surprise.
Kumani.
Ngoba umshado. Uyabona ke ama chance ucele lona. Hayi.
Wenza ntoni? Awubona uzongilimaza?
Hayi.
Uzongikhupha amehlo mani.
Hayi mani uyaziphoxa kulo muntu uzomgada. Khawuthule. Into omthanda uthetha na wena ngathi uncinci mfazi obalekayo.
Hey, hlamba natseka. Hlamba, June. Dugadile. Ungakhethi indawo ezithambileyo. Hlamba, hlamba kakuhle.
Gentlemen, please, let's just get this over and done with. I mean, I guess Lumuntu.
I told you, Lumuntu is lame. He can't run a business. I mean, he can't even keep time. This is ours.
Sir, I think it's time that you put pen to paper.
Yes, most definitely.
No, not so fast. I think we still have another 5 more minutes, guys. Please, let's wait. My client's gonna be here soon.
How long are we now supposed to wait? Let's just do this.
I suppose you're right. We've got only 15 seconds left. I don't see any reason why we have to wait.
I am now officially the owner of this business.
No, you're not. I'm still the owner of this business.
Oh, but you are very late, my friend.
Unfortunately, my client is 10 seconds early from the deadline, so he's right on time.
Is that true?
Unfortunately, it is true.
Well, this is invalid now. Mr. Kleiner, kindly escort Bobby Mkhize and his mistress out of this building.
Sam, you can't do that. Legally, this is not as well.
Ma, since I can't do it, it's not as well.
Is this true?
Unfortunately, she signed the papers early this morning, so you guys are not married anymore. And even though there was a case, I mean, she's not entitled to any of your assets.
Is any of this crap true?
It is true.
Well, like I said, Mr. Cele kindly escort Bobby Mkhize and his mistress out of this building. And from now, you are fired, both of you. Ambanab. Oh, my keep.
This is not over.
Oh, yes, it is, Bobby. It is.
And as ke into ba usahlalela intoni wena ihlo. Obhululu bakho baphumile.
Ngiphela I start to go.
Dad amhlanga le ndani lenyanga. Phuma man, phuma. Funa ushexa, phuma.
Thank you, sir. Thanks, brother.
Tetha na ihlo, ndikade nimpathe.
That's good to do.
Yeah, good.
Well, the people that you see behind you are going to be my new business partners. Gladys over there will be heading our catering in all our hotels and restaurants. Bailey behind you is going to be our head of security for all of our companies. Stole over here
yes.
We'll be making sure that everything runs smoothly and that the business makes profit. Sipho, the young man over there, you will make sure that I adopt him and we send him to best schools. Now, everyone else that I didn't mention here is fired. Cela? Awudile nabo.
Cacisehla.
Dile nabo.
Oh! Into zakuthi ingathi ingalo mthetho ithanda ubande kutshanje nangumnyango emva kwami phumani nantsika mani nango
letshansitshansi uyabo indlela ibinde
mfondini
njani sisengophungu uyabona ukuthi ungumfazi wami nezawuthi safasilaunjalo
ke
busy. Oh, who are you? It's Dominic. It's Ladies.
Hi. Hello?
Hello?
Oh, we sweetie. Mara ngithenga ngifonele mase mangisemsebenzini.
Ay, 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 mazi yakuthi. Dance was inkumbulo nje wena sithandwa sami. Kaloku wabe kusese kusini kakhulu.
Ya, angithi ayethi ngihambe ngoba ngiprepara ukudla.
Hayi, ndiyakubisisa manje.
Okay. Manje wenzani ngo?
Hayi, ndiyakhekeleza nje wena. Ndihlalise nyoka apha esakhiweni.
Uyakhekeleza. Hayi, manje uma ukhekeleza usitolo uzodini.
Ndiphethe kaloku.
Wena. Okay, all right.
Oh.
Okay.
Hayi, ke ndicela uzophinda ufowune ngalo mazi yakuthi kulungile ntombi. Bye bye.
Mara, okay, all right. Oh, okay, bye.
Sithole somdili.
Ayicane kamdixalele.
Sangabhanana. Bayathela.
Uzodyola apha lo uzosebenza.
Hayi bo mfuneni.
Wathetha le from ndiyifake kwi-report ke lento ndiyibona kini.
Hayi bo mfuneni. Umntu omuntu akambi nje.
Cele. Athini uyadyola from ndini uthetha nabafazi balapha
ekuhambeni. Hayi, good ladies lo, ufuna ukuva into kanti benjani. Ndilala ngayihlo intloko.
Ezothando zishiye ekhaya. Usemsebenzini apha awuzange uthandana uzosebenza up and down
sundingena kanjalo sithole sundingena kanjalo ungakulinke ndakuphuma kanti
yemadoda
ndiyafika ngoku nam ndiloko ndijonga ndisehla ndisenyuka ndiyapatrola ke ngoku wena usukuvelaphi usayine phi kona
mamelaphi ndenzela nina ndifuna ukondla nina ndisuke ebhankini bendiyosilanda ii-checkbooks hayi okubhanxa uthetha ngabo ndifuna ukwandla nina xa ugoduka ngodisemba ugoduke unemali ungafike emfazini unamaplastiki mani kanti yinja nje
bayeubhanxa nje gagaga utshuhle ube njani le nto yale ntombi yakho ihamba kanjani
eyi ndoda kunabantu awayehlala nabo ekhula kubo ama-foster parents ngoku siyahlangana nabo in 2 days yenye ke leyo ndizambona umntanam
Oh. Yeah. Well, wakhuliswa ngabelungu. Uthi usendleleni, yabona usendleleni. Unayo yonke into lo.
Ngiyacela, ngabelungu bathatha ngokwabo. Ngama foster parents, ngabantu abahlala kubo.
Oh.
Bahlala nabo ekhuliswa ngabo.
Oh, ndiyabona.
Into yokuthola ngabelungu.
Ndiyabakhumbula ngo. Uyabona unyana olahleko. Wathi wakubhadule sehle senyuka, wehle senyuka, yaphela imali yepokethi mali. Yathi indlala. Uthi akubona into indlala yambetha, waguquka nje, njengosekhaya umbombo. Wathi xa efika ekhaya, akazange ke ihlobo uyise aloku esithi, heyi, watsha kwacinga uvelaphi, hayi, wavula inhliziyo, wamamkela njengonyanakhe. Ndicela ke nawe sithole, njengoba kudala nje ndikumema, ndithi hamba nami siye enkonzweni, uze nawe ube nomoya omhle. Umamkele kakuhle.
Cele, uyayisebenzisa ingqondo. Ukopa ububhanca nje. Umntanam oyintombazane uzawumenza intombi yolahleko nje kuxelela ngonyana bolahleko nje. Umntanam lona mani uzokopta ngayo ubhanca.
Andiqonda ngayihlo.
Uxolo. Je.
Ha,
Hayi bendithi ndikunikeza nje amazwi okukhuthaza.
Amazwi okukhuthaza ndiye. Sanwa bendikhothe. Uzosebenza apha ungumathelane. Hayi uzozenza umvangelo wathi umfundisa. Sebenza, sine HOD is tomorrow.
Hayi. Enkosi isha.
Hi, baby. You looking for me? Guess what? Only half price for you. 800 rand nje eyodwa. 2 hours yonke.
I can't believe you stood this long.
It's you. Ngiyaxolisa ngayo yonke into engenzile kuwena. You know what can change. Ngisakashintsha hawo.
Yazi ni wena ochoose le life yakho. Life of my drugs, my cheater, my fed.
Baby.
Here's your new boyfriend, Bobby. I'm sure you guys are married by now.
Yeah, I'm not going to be a man.
I'm going to be a
man. Oh, my God! 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 Oh, my God!
It was never your company. Bobby, get that through a thick skull, okay?
Begging your tail. I'm going to touch a foot to stand on Sammy. You know I still love you. You're my man.
You suffer a lot of foot. What do you mean?
We need money. It's a bag of good one,
Johnny. Okay,
guys. I am.
I want one fab, man.
Get in, man. Get in.
You're such a traitor!
Good afternoon, Mr. Ndamo.
Good afternoon.
They're waiting for you in the office.
Thank you very much.
Okay.
Yeah, but I'm sorry. That's in my plan. I'm going to get my sonic. I'm going to get my sonic. I'm going to get my sonic. Okay.
It's about a feedback of how we've done in the past year. Well, that's for Mr. Dlomo to say. But according to my books,
Well, I'm sorry, everyone, for being late. But I have a good reason for it. Now, the reason why I called everyone here is I want to give you guys a feedback on our financial report for the past year. Stole? Can you do the honors?
Oh, thank you, sir. Manenegas, nani manene. Ndiziva ndimaxakaxaka. Ndinelunda to stand here before you and give you a report of how we've done in the past year. Siqale ke ngezokhuseleko. Security. Ndoza kuthi security yethu has been tight and impressive throughout our branches. And thanks to Mr. Cele. Siyabulela mkhaya. Siyabulela ubaba mama ke. Mina ngidani buya ngiphosta
thole asiqhubeka.
Oh. Size ke ikweze umutya, catering and customer service. Hlekazi, andinamaswi ena watch. It excelled. Ibe phaphezu. And thanks ke to uGladys. Okay, the man. And Mr. Dlamini ke over there. Siyabulela.
Well, yeah, well, going back to the reason why I'm late, as you guys may know, I've been tracking someone for the past few months, and I have a surprise for someone in this very room. Sipo? Sipo? Well, I'd like to introduce you to Ntokozo Ntokozo. This is everyone. And this is your long lost father.
I'm going to go to the house.
Just.